Ma ngicela ungisiza phela.
Yini?
Ma ngilimele, ngicela ungiphe i-billion ngiyeke u-doctor.
I-billion?
Yeah, 1 billion rand.
Oh, hambi uyolithatha lapha ekamereni lami kwi-shelf.
Ma ungalitholi lapho ulibheke kwi-handbag yami.
Okay, ngiyabonga.
Ma ngilimele, ngicela ungisiza nge-something.
Yeah, angithi la mafoni niwacofayo.
Hawu ma, ngidinga 5,000 rand.
Anginayo.
Why ungincisha ma?
Okay, ngicela ubhadale imali yami ke le engakuboleka yona.
Yeah, we bantu, ngingafika ngikuthole 9 months wonke bese uzongifuna iy'mali.
Cha kanti wena ma vele why wenze ngathi ngakucela ukuthi ungithwale?
Uthini? Wena uyayisa yazi.
Hawu ma, ngiyakucela.
Yeyi wena, nekhakhulethi oyisebenzisayo ucabanga ukuthi ngayithenga ngani ngoba yiyo le mali.
Ikhakhuletha, leya khakhuletha mama kusiwe 2,000 rand.
Hayi, go one. Hawu, ngimosha imali nje futhi ngikuthengele ikhakhuletha but still wayifeyile English.
Hayi ke, izinto ezishoyo ma, yizo nje nazo lezi ezibangela i-depression.
I-depression yani leyo?
Ma, ngizoyibulala and ngeke uthande.
Okay, hamba ugeze izitsha kuqala bese uyafake.
Cha ma, uhlekisi.
Oh, wena uyahlekisa wena.
Mama bheka nje, angithathi serious. What if I go through something bad? Nguwena okumele ngabe ngikhuluma naye, but bheka uthini? Ma, depression is real.
I-depression yani wena ukudla kugcwele i-fridge?
Yazi wena ma uyangixaka. Ma, we go through shit out here.
Shit? Uyangithuka Amanda? Amanda uthuka mina umama
wakho. Ngikuthuki
ma. Uyangithuka.
Ngithi I'm depressed. Wena ungitshela ngokudla. Ma, uyamaza ngithi uRicky Rick.
Cha, angimazi. Uthe uyangazi yini yena?
No ma. Naye he was going through something, wayibulala. Manje yena usho ukuthi naye bekanganakho ukudla efrijini.
Yeyi, awungiyeke wena.
Ma, depression is real. Ungayithathi otherwise. It's sickening.
Sickening? Uyabona uyangithuka futhi.
Ngizothi ngikuthukela nje ma. Ngicela imali, ngifuna ukuya ku-doctor, please.
Hayi, thatha mina ke, nangu mina ngithathe.
Ngidinga imali mina ma, not wena.
Hayi ke, asazi-ke. Ungalokhu futhi mina ungitshela ngama-pression lawo. Wena nje, kumele uqhathe unenyongo.
Ma, please.
Yeyi, sis-pression. Awungiyeke mina.
I hope uma uzothanda mase ngiyibulala.
Kuhle ke ntombi, mawukuthi khona i-funeral cover usuyijoyinile.
Oh.